Kwele modweni, so test.
Jeba ufika late usuka.
Lesise busy esikoleni futhi. Principal usikhuphe late namhlanje.
Yo. Hey. Caba lo amsebenza uthathe serious ne. Uveze ufike ixesha lakho intando yakho because wena uyi mistress.
Ngiyaxolisa.
Sign up.
Okay.
Awuzothi wadla imask ku driver ne.
Okay. Khule
le mask ndasebenza. Ready?
Yep.
Start. Check, kala nge band.
Kala nge band.
Banti.
Oh, okay.
Yo. Sis.
Good.
Do we instruct her go?
Instruct.
Statuses. Good. Yadum. Sabu yumva ke ngoku. Chobi handbrake.
Okay.
Yazi kwale nto ufuna ndidi ndingombe ukuze ndikwazi uyenza. Funa ndikungombe.
Kolo.
Ubafundisa ntoni abantwana bethu esikolweni?
Impazamo.
Uputi?
Kolo instruct.
Ntombazana uyafuna ukufunda uqhuba kwayo ufuni?
Ndiyafuna buti.
Ngokugqibela ke ntombazana, start imoto. Start ntombazana. Ndazi imistress enjani, maye phambili. Ungenyusa ezi revs. Yabona wena bakhe ndatshintsha ikhariya yam, ndayitshintsha ngenxa yakho. Ndiyeke ukuqhubisa abantu ngenxa yakho. I reverse. Yes, girl. Yes. Accelerate.